umuntu tubitayeho.
Tugomba kumenya kubera iki hama hari intambara ku isi uno munsi. Iyi ntambara igizwe n'abantu babiri, nta wundi ni Esau hamwe na Yakobo. Ibyo mubona byose birushiriza kuba mu izi ntambara zose n'aba bagabo babiri, ni urwanko ruri hagati yabo. Kubera iki bafise urwango? Kubera iki bankana? Nicyo cyatumye rero tuvuga tuti tugomba twige tumenye igituma bankana, haguma hari izo ntambara kugira ngo dushobore kubaho tuzi ukuri kw'ibyo bintu. Ni kubera iki? Kuko iyo ubayeho uzi ukuri, ibiba byose ntibishobora kugutera ubwoba, kuko ubuzi intango yabyo, kandi bitayeho, kandi ubuzi n'imperuka yabyo. Kubw'ibyo uca ubaho uremye, naho hogira igishika, byose uba ubizi. Abahutu nibo berekanwa muri Bibiliya ko aribo bitwa Abaheburayo, aribo bafise amabango yose y'ubwami n'ubuherezi mu bwami bw'ijuru. Ikindi cyiza nacyo kihari ni uko Abatutsi nabo baboneka muri Bibiliya yuko bazoba mu bwami bwo mu ijuru ku bazoba bizeye bakemera. Nibishinga ntaye byinshi biri muri Bibiliya bemerekwa kuzoba mu ijuru, naho batazoragwa ubwami. Kuragwa ubwami n'ubuherezi ni ukuvuga kubashyira mu maposition. Ibyo bizogirwa n'abahungu 12 ba Yakobo, nibo bazaba bafise position zose z'iby'ubwami n'iby'ubuherezi mu ijuru. Mugabo bene data nabo bo bazoba mu ijuru, kandi amahoro neza gose, kandi bahimbagwe, kandi baremerewe neza cyane kuba mu ijuru. Rero n'amahirwe akomeye kurusha Esau, kuko Esau wewe uhasoma amateka akazoza kiwe. Nicyo gituma isi imeze uku iri uno munsi. Yobaye afise akazoza keza, isi iba ari Edeni, haba hameze neza gose. N'ibitabo bitari bike bivuga ngo Esau kubera azi amasezerano yiwe ko atameze neza muri kazoza, nicyo gituma apanze isi uko imeze uno munsi, kuko nibo bibiri ivuga ngo nibo batwaye isi uno munsi. Ya kubw'ibyo rero ntituri gutekereza imiryango, amoko n'ibindi, turi kuvuga kuri batama. Nk'uko nama ndabivuga, ijuru lipanze ku bisekuru, ijuru lipanze ku bisekuru, niko lipanze. Abo bahenda ngo ijuru ngo nuruvangavange, siko biri. Abo kwa Hamu bagerewe ibi, abo kwa Shemu bagerewe ibi, abo kwa Yafeti bagerewe bino. Bijya nibyo bipanze kubw'ijuru. N'abayasharani, abo kwa Dani bapanze muri pozisiyo iyi, abo kwa Isakari bapanze muri pozisiyo iyi. Yakobo yarabahamagaye arabereka n'ukwahe bazoba mu gihugu cy'ijuru. Nta n'umwe azokwinjira muri pozisiyo y'uwundi. Nicyo gituma rero tubabwira tugakora no ku moko, tutansa moko cyangwa ngo tuyavuge nabi, eka ntibibaho. kuko sitwe twaremye amoko uwayaremye ni ahaya mugabo kuko bibiri irabivuga ibyo tuca nuko uvuga ibyo bibiri ivuga kujana na bibiliya ni ikintu cyiza cyane kubisanzwe rero mugira igihe cyiza ariko rero tutibagira ko kugendera mu byagezwe bisumba kugendera mu buntu rero mwame mugendera mu byagezwe by'Uhoraho kuko nibyo byerekana yuko mwubaha Uhoraho iyo Uhoraho akutegetse ukagenda nk'uko itegeko ryiwe rivuga ntulitekeze aho uzobona ururembo rw'Isiyoni havuyemo Esawu ariko abandi mubirabure twarakunzwe n'Uhoraho kubera iki mvuga amajambo nk'uku sangashi ndiko nshira mwamoko n'ibindi icyambere nuko mwashobora kumenya jewe sindema jewe Isaka nta muntu ushoboye kurema ntawe naremye kandi nta nuwo nzorema kuko ndi umuntu rero ibyo nkora ndabikora mu buryo inyigisho kukwigisha nkuko nabivuze hejuru nta macyakubiri ndimo icyo tuma ndakubwira uko nko mu igihe abayesawu baducangacanga kubw'intambara bahunga urabona Egiputa no munsi yari kare yarimwe abantu birabura gusa Egiputa Misiri mwumva icyo gihugu kiri muri Afrika mugu no munsi kibereyemwe abarabu gusa nibo bakirimwe abari muri Iraq ariyo Babuloni murabona ko ari abarabu gusa nta mwirabura ariyo muri Libya kwa ba Kadafi barabirabure gusa bo kwa Hamu nibo batwara kijya gihugu cyitwa Libya cyitwa Puti umuhungu wo kwa Hamu Ethiopia murabona aho Ethiopia iri ku mapu zitandukanye hajya Ethiopia iri siho kare yari iri barayunguruje bano bagabo siho yari iri hajya Ethiopia iri hajya nayo iri mu bubeshi umucunguzi niyo yaza hazoba ibintu byinshi imanza zizocibwa zirarenze mbadi komvuga iki none nga mbadi komvuga abantu twaracangacanganye ushobora kwiyitirira ubu bwoko ugasanga mbere nturi bwo cyangwa uri ubu ugasanga siko bimeze kubera iki kubera abantu baracangacanganye habaye kubakwa kwinshi igihe cy'intambara abayesawu babaka abo bateye kandi ibihe by'intambara byinshi abahima batera cyangwa abashemu batera wasanga habayeho ibintu byinshi bitayeho kandi no mu gihe intambara zamera nk'izigabanuka abantu bararongoranye ku bwinshi ntushobora kwishima akavuze babandi ngo wishimire ubwoko kanaka kuko ubutazi akahise kindengagihe kanaka ukuntu byagenze rero simvuga ibi iyo ngo ndabivuge ngo nukujyanisha n'ibindi akavuze babandi none je nanje nsanze nanje ndi mwabo bo bavugwa ko igisekuru kanaka cyakoze ibintu kanaka naho rero icyo mvugira bino nuburyo gusa bw'inyigisho suburyo bwo gucyanishamwo bwo kujyanisha amoko bwo kwerekana abango ni bimeze gute gusa mu byo nakwirikiranye kubw'ijambo ry'Uhoraho Uhoraho ntazohindura ibyo yasezeranye nibyo nyene rero mu butumwa kuvuga ukuri ni kintu cya mbere kuko naho uvuga mu bubeshi uzosanga uriko wishyira mu migozi wewe nyene rero vuga ukuri kukuntu ibintu biri mbere uko kuri niko kuzana umwidegembyo kuzana umwidegembyo mu buryo buke nuko nka jewe ndinze mba mu gisekuru cya shemu ntegerezwa kumenya sokuru shemu byagenze gute afise amasezerano yahe iherezo ryiwe ni ryahe nkaca nguma aho nyine nkagendera mu byagezwe kuko cyane cyane nk'abo bo kwa shemu icyabishe no kutagendera mu byagezwe ndi mu gisekuru cya hamu abo kwa hamu bafise chance yo kuba mu bwami bw'ijuru neza cyane neza gose bidasubigwamwo rero nkamenya ati hamu afise amasezerano ya reka ngume muri aya masezerano ya sokuru wanje mu gihe uba warabiperereje ukamenya yuko uri uwo kwa hamu uri uwo uwundi Yafeti nawe nyine ukabimenya ati nibi reka ngume mu gisekuru cyanje amasezerano yabo naya niko Uhoraho yabigize Uhoraho ntakora mu kacagari akora mu ruvunga Uhoraho ntiyisubirako nicyo gituma mvuga uko ibintu biba biri n'iziguro ziba ziri ntarabye kandondwa cyangwa ngo ndabe ku kigohe akavuze Bibiliya nyene no gutumurura uko ikintu kimeze kugira ngo abantu bamenye ukuri hanyuma bagume muri uko kuri hama ahaya aze abahezagirire muri uko kuri bumvise kandi bagenewe buri muntu afise impano yahawe kandi ahaya yahaye buri gisekuru impano yacyo mu bazoba mu ijuru bw'ibyo rero uko ndi nuko mu mpangaze icyo kirundi sindakizi neza no kuvuga mu ntunge aho mbambuze mu ntunge hanyuma gisigaye mugire igihe cyiza Shalom.